ndagukunda ntabwo none amahirwe aritwe urankunda umbabarire kurambirwa kwanjye urankunda igihe nicyashya wendejo nitwe urankunda ariko numva nanumva binsanze nanumva walaye nashima mu mutima cyakubwira ukuntu mbana byiyase nyamara bikanga nkaza bukwa imitima every time nuko wana